ɛtɔso nan
ɛne aduane abusuakuo abusua a atesɛm kyerɛ sɛ aduanafoɔ adaworoma na yɛnyaa ɛgya ɛne sɛ wɔna wɔsɔɔ gyantia kane wɔkyerɛ sɛ adebɔ ahyɛaseɛ a na wɔn nananom firi sika kɔnsɔnkɔnsɔn ho a wɔfiri ɛsoro ɛreba no na ɔkraman a gyantia gɔn twea n'ano na sika kɔkɔɔ hyɛ n'afono mu di wɔn akyi wɔbɔ aduanafoɔ mmara ne sɛ adansefoɔ ne nkyerɛaseɛ ne sɛ wopɛ adefoɔ a wɔn nso ni bi abakɔsɛm kyerɛ sɛ wɔn gyantia a ɛdi kan no da so da dɔmaa ahenkuro de besi nnɛ adesɛm bio kyerɛ sɛ ɔsoro ne asase yɛ aduane a wɔbɔ wɔn mmara ne sɛ aduagyafoɔ aponhyɛne a wɔma nsuo ɛnam sɛ wɔde agya nam nti dodoɔ no ara susu sɛ wɔyɛ abayifoɔ aduane abusua nkraboa wɔn akraboɔ di kan yɛ ɔkraman deɛ ɔtɔ so mmienu yɛ aboa ponhyɛne wɔn nye soɔ yɛ siawona anaa yɛ obirina wɔn adoma kyɛdeɛ anaa wɔn subae bi ne sɛ wɔn yɛ adefoɔ kasa adefoɔ aduanafoɔ taa yɛ sikafoɔ paa ɛna wɔn ani yɛ den afei nso wɔn taa yɛ abayifoɔ ɛno kyerɛ sɛ aduane ani bi yɛ abayifoɔ wɔn taa yɛ abayifoɔ wɔn ahenkuro bi ne dɔmaa ahenkuro asumigya kumawu akwamu ne nkura keka ho ɛna wɔn abusua tire anaa abusua no abakan anaa wɔn piesie ne dɔmaa hene nana dɔmaa kusi yɛn nso yɛahwehwɛ wɔ aduane abusua yi ho ɔsoro ne asase dɔm aka n'abusuakuo bɛn aduanafoɔ suban baako bi ne sɛn aduanafoɔ abusua tire ɛne hwan ɛdeɛ na aduanafoɔ adaworoma wɔde dom yɛn.